Khangela islope somgca kule graph. Masiqale ke ngokucacisa ukuba islope yintoni kanye kanye. Islope singasicacisa ngokuba sicacisa ukuba igraph yonyuka kanjani. Ngamanye amazwi singathi linani elikuxelela ngokuba umgca omelwe yi-equation yakho ukunyuka kwayo kukangakanani na. Kodwa ke ungalibali uba i-equation ingayimela nento engengomgca. Sidlule apho sicinge ke ngokuba xa sesikhangela esi slope ngamanye amaxesha esibizwa ngokuba yi-gradient, sijonga ukuba unyuke kangakanani xa uye ecaleni usuka kwenye indawo kwi-graph uye kwenye noba yeyiphi na indawo. Siyibala ngokuthi change in y over change in x. Ngamanye amazwi sinyuke kangakanani kwi-y-axis sabheka ecaleni kangakanani na kwi-x-axis. Xa sele siyibhala ke siyishunqula sibhala le triangle incinci ibizwa ngokuba ku-delta. Yona ke imele u-change in kodwa ithetha into enye. Umzekelo uzosicacisela kakuhle. Masikhethe ke ipoint ezimbini kulo mgca wethu. Ipoint yokuqala esizoyikhetha minus 3, minus 3. Khumbula ke ukuba eli chokoza limele i-coordinates zale point. Kwaye xa sele sizibhala i-coordinates siqala ngo-x kulandele u-y. Masiye ngasekunene. Sihamba kangaphi? Kathathu. Kuba sisuka kaloku ku-minus 3 saya ku-0. Xa siyibala kodwa siqala sibeke elinani lisekugqibeleni. Sithabathe elisekuqaleni sithi 0 minus minus 3. Loo nto ke isinike u-3. Ngoko ke i-change in x yethu ngu-3. Qaphela ke ukuba u-3 esimfumanayo linani eliqhubayo kuba siye saya ngasekunene kwi-x-axis. Senza ke ngokufanayo xa sifuna i-change in y. Kuba sinyuka sele siyazi ukuba u-y izoba linani eliqhubayo. I-change in x yethu iye yaba ngu-3. I-change in y yethu sizoyibamba kule ndawo siphele kuyo ngokube sizoba umgca wethu sisuka kweli chokoza liku-minus 3, minus 3. Siyabona ke apha ukuba sihamba nje kabini kuba sisuka ku-minus 3 siphethe ku-minus 1. Loo nto ke isinike u-2. Ke ngoku xa sesisibhala islope sethu sizothi i-change in y over the change in x. I-change in y ngu-2, i-change in x ngu-3. Lena ke yile nto siyibiza ngokuba si-slope. Si-slope salomgca. Kodwa ke singakhetha neziphi na ezinye iindawo ezilapha kule graph sifumane kwa esi slope sithi 2 over 3. Masenze ke umzekelo. Sizoyibonakalisa kakuhle loo nto leyo. Sizocacelwa. Masikhethe ke indawo phaa phezulwana. Osogqiba sikhethe u-minus 3, minus 3. La point yokuqala phaa phezulu ngu-3, 1. Khumbula zii-coordinates ezo. Ngoku ukusukela kweli chokoza siyehla. Apha sikhangela i-change in y. Sehla kangaphi? Sehla kayi-4. Kuba ke sisuka ku-1 saya ku-minus 3. Xa sesiyibala ke ngoku siqala khumbula siqala ekugqibeleni ngenani elisekugqibeleni u-minus 3. Sithi minus 3, minus 1. Loo nto ke isinika u-minus 4. U-4 wethu uyarhoxa. Qaphela kuba siyehla kwi-x-axis. Xa sisuka apho ke ngoku sikhangele i-change in y. Senza ngokufanayo nakuqala. Sisuka apha kule ndawo iphele kuyo lo mgca besisuka ngawo kula point yethu ingu-3, 1. Siye ngasekhohlo. Apha ke ngoku sihamba kangaphi? Sihamba kayi-6. Qaphela lo 6 simfumene njani? Yambona la 3 siqale kuyo nala minus 3 sigqibele kuyo. U-minus 3, minus 3 usinika u-minus 6. I-change in x yethu ke ngoku ibe ngu-minus 6. I-change in y ngu-minus 4. xa sibala ukuba islope sethu sithini, siqala nge-change in y, siyibeke over the change in x. Change in y ku-minus 4. Change in x ibe ngu-minus 6. Ngoko ke, sifumana iqhezu. Eli qhezu singalenza lula ngokuba sicinge ukuba leliphi inani elingena kwinani ngaphezulu nakwinani ngaphantsi kungashiyeki into. Siqaphele uba ngu-2. U-2 ungena ku-minus 4 kangaphi? Kabini. Angene ku-minus 6 kathathu. Kuba ke ingamanani arhoxayo omabini, xa sesiwahlula sibuya nenani eliqhubayo. Loo nto ke isinike u-2/3. Njengokuba sibona ke nalapha ngasekhohlo, singenza ngokufanayo. Sinyuke kwi-y-axis kayi-4, siye ngasekunene kayi-6 kwi-x-axis. Sizofumana amanani aqhubayo kodwa izoba isislope esinye.